Imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo ni Fide Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera ku yavugwa hirya no hino ku isi tuwateguriwe kandi tuyashikizwa na Aloyisi Bigirimana. Aloyisi micro ni yawe.
Mwaramutse Fideli tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Nigeri yaratangaje cyo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ijana bishwe mu gitero gikekwa kuba cyarakozwe n'intagondwa ziyitirira idini rya Kiisilamu ku munsi w'Imana. Umuvugizi wa leta Zakaria Abdurahmane yavuze ko ijana 37 biciwe mu mihana iri hafi y'urubibe Nigeri ihana na Mali. Yaciye atangaza ikigandaro cy'iminsi 3 kuva kuri uyu munsi wa kabiri kandi avuga ko leta igiye gukomeza umutekano muri ako karere no kurondera ndetse no kurengutsa imbere y'ubutungane abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi. Umuriro w'inkazi wadutse mu kambi y'impunzi z'abarohinja mu bumanuko bwa Bangladesh ejo ku munsi wa mbere wasanganguye amazu ibihumbi kandi wica abantu batari bake. Ibyashikirijwe n'abategetsi hamwe n'abavyiboneye. Mohamed Shamsude Duza, icegera cy'umutegetsi wa leta jejwe ibibazo by'impunzi, yavuze ko abategetsi bariko baragerageza guhwamika uyo muriro. Impunzi z'abaruhinja muri izo nkambi zavuze ko amazu menshi yahiye gushika ku mushinge kandi n'abantu batari bake barafa. Ariko baba abategetsi canke HCR nta watangaje igitigiri nyezina cabafuye. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'impunzi n'abimukira barafashe ingendo berekeza mu bihugu bya Mexique na Guatemala ejo ku munsi wa mbere. Bagiye kuganira n'amareta y'ibyo bihugu kugira baronderere hamwe umuti w'ingene bohagarika amasinzi y'abimukira amazi minsi avogera urubibe rwa Amerika. Ambasaderi Roberta Jacobson ajeje kugenzura ibikorwa byo ku rubibe rwo mu manuko bushyira uburengero yarungitswe muri Mexique, mu gihe Juan Gonzalez umuyobozi mukuru ajejwe akarere ko mu burengero bwa Amerika yagiye muri Guatemala. Mu mezi abiri amaze ku butegetsi, Perezida Joe Biden ahanganye n'ibigwi by'abimukira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bagana Amerika baciye ku rubibe rwo mu manuko. Igihe yashika ku butegetsi, Perezida Biden yaciye ahagarika ibikorwa byo kubaka uruzitiro wahoze ari Perezida Donald Trump yaharaniye mu bihe by'imyiyamamazo. Perezida Biden yavuze ko we yifuza gufata abo bimukira nk'abantu buntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'Ubwongereza barafatiye ibihano abategetsi batandukanye b'Ubushinwa babagiriza guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku nkehwa z'Abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uyghur baba mu ntara ya Xinjiang mu Bushinwa. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko bwahanye abategetsi babiri b'Ubushinwa aribo Wang Jungzeng yahoze ari icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakominista mu Bushinwa mu ntara ya Xinjiang hamwe na Cheng Mingguo umuyobozi w'ikigo cy'umutekano w'abanyagihugu muri iyo ntara nyene. Ubushinwa bwaciye butangaza ibihano byabwo ku bantu 10 hamwe n'amashyirahamwe 4 buvuga ko bakwirakwije ibinyoma no gutanga amakuru atariyo. Abo bwahanye barimwo 3 bo mu nama nshingamateka ya Buraya. Arabia Saudite yarashikirije umugambi wayo wo guhagarika intambara muri Yemen, ariko abaroberi b'abahuti basa n'uko batawemeye bavuga ko tagishasha babona kandi atavyinshi birimwo. Ariko abahuti bagenzura hafi bice 70% by'ubutaka ntibabishimye. Umuvugizi wabo Mohamed Abdul Salam yavuze ko umugambi wose w'amahoro utemera ko Yemen yatewe n'abanyamahanga kandi udahanagura ibihano bafatiwe ataco uzoshikako.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi. Juti zacu mukurikira ibiganiro byacu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25.31 ni metero 41 mu Rwanda tubvira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ese umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucuraba nyene imvura itarikiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi.
Uyo n'umunyagihugu yasenyewe n'imvura mu gisagara cha Bujumbura. Mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu gihugu cha Tanzania ibirori byo gushingura niteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli byatanguye ejo kuwa mbere abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera. Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganje wa mbere. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Urugendo rwo gusezera bwa nyuma Jean Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu cya Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi itanu. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera.
Tumwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Ibirori bikomeye byabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli.
Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité.
Yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. Umuryango w'Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Sam Yasuru Hassan kubandanya semo Magufuli asize.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki.
Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umuryango w'Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzo gushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere akarere kacu ntigasubira inyuma. Twiteho akazi abatanzania nabo bagushigikire.
Tanzania wako nyuma yako.
Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazumbanza.
Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car
Bazumbanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza umuhanuzi mpanuzi wa jambo umwizigigwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose.
Makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi Prosper Bazumbanza, murakoze cyane.
Kanatsinda ico gihugu ni nkora mutima ku Burundi. Nico cakira ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2023 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiane za politike. Igihugu c'u Rwanda naco caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente.
On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda.
Ijambo ryiwe ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahujije igihugu n'umuryango wabuze. Ati akarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye ibitari bike mu karere ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda kandi tuzokwama tumwibuka.
Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane.
Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo icyo gihugu perezida Sam Yasuru Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli.
Alisimama kama Mtanzania kwanza na kwe kuweka maslahi ya taifa mbele.
Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko amadini n'intara. Atejewe mwumva mvuga ndabisubiyemo ndumukenyezi ari ku mukuru w'igihugu ashoboye turi kumwe byose birashoboka muzomfate mu mugongo kugira ngo igyoragi turikomeze wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika
pumzika kwa amani mwana mwema wa Afrika.
Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazenga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umujyango w'ibihugu bigize umujyango w'amajepfo ya Afrika vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora iheruka mu mwaka uheze yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma ikiziga ca nyakwigendera Jean Pombo Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga jegame igihugu cha Tanzania hanyuma zojanwe i Mwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato intara ya Geita aho asanzwe avuka. Jean Pombo Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu heze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu mu ijoro no muhingamo byo ku munsi w'Imana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Umuyaga wari mwinshi gose, naho wari mu nzu barumva ko inzigo mbi ikugwe, aha bose barayihanze, aho bose barayihanze, hariya haruguru hose barasambutse, iyo hakurya hose barasambutse, abantu benshi barayihanze.
Ubu ni umukenyezi wo muri karitsiye ya Mutangaha Sudi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga. Aratubwira ko iyi mvura yaje n'uyu mugabo wakora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato bato.
Nk'abantu bafite nk'abana, ubu ntibafite icyo baryamikaho abana. Hariya nk'abana benshi basanga nk'ubu ni banyina yarafise nk'utuntu yadebereza, ko ngaha benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto duto. Nk'abana benshi nk'ubu barayo batarasaho baryama kubera ibintu byanyagiwe, hari uba yiryamira ku karago, urumva akarago kamaze kujyamo amazi, umwana ntabakenose aryama.
Muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura irimo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishuri rimwe byasidutse, abahatuye bibaza kwitunganya wari bijya imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu.
Byari bikomeye mu magana wabaye mwinshi, nta kundi kukorera abaguzi by'abuzi bwase mu batwaca dukora gute kumenya ko byogenda cyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara. Cyo buhagarara kwe ya guhindara umuntu Bujumbura biragoye rikarikari, ubwo uragwanuka gwana bigakomera nyine. Ikintu twasaba nuko leta yo kidufasha kubera ubundi bwo tubona umengo ni ikibazo,
bisanzwe turiko turahanga mu kanyosha igituma inzizi gunda kubamagurika keshi hari higi usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite ari miserege mito mito kandi gatecamo amazi menshi bigatuma n'inzuzi yaho zibomagurika uriko araraba kanyosha nzima siyo inzizo kwa amazi rabomoka ego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi ikagwa kubwishi bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatuma kandi n'ibinombore baza barashiramo kandi ubona isi ya Bujumbura idakomeye musenyi
umugabo ari majeje ntwaro ku mutangaza kuri dasanga abanyagihugu bakwiye kujijuka
gusanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzaramenye agerageze kuzaraya kolegita agira karugari ajya muri puzare aguma ngaho hano ariko abene gihugu ntibazumva kumwe cyane cyane ko bafite n'abaparasera atari kirenga mato mato agacabona kumenga gize puzare mu rupangiwe acabona kumenga iparasera yagiye kwimara ariko agacarekerera amazi agatsendera namanuka aja ku wundi atera wundi atera wundi gushika
kuromake nabo nkuyu bavuga ko bwafutse umuntu wamwe
isi umuntu waka ndarura yaka utayifise naho uraba nyene imvura itari kiragwa ukabora ryaba muri cyo gihangara nyene ukabona ko bwoca nta kindi musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira utafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara abaho bukebuke uko zosanga keshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema afise amahema ugasanga baye mu ihema sinzi ko mwamwe ayibonye namwe bw'ahantu babasidutse kubudafise uburyo kugira cyo yisanurira ego
igihe twateguriye inkuru y'ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nabaraba ibijanye no gutabarana n'ubukinga ibiza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa z'inama ya komite yo kurwanya ikiza cya COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemo imvura y'umurengera ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ariko umuntu wishize Jide Nije imbere y'umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubakwa yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi
nuko mu Burundi twamaze igihe ibikorwa byitugira isukurwa ry'ibiya n'ibindi byose bitaba ku buryo bwabuze ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubundi bushikiranganji bwije gasa leta ku buryo bukwiye ku buryo umukiringo cy'umwaka uza 2022 hazwaje uburyo bukwiye kuzatubonye dukwikanye ikorwa hakiri kare nk'uko byahora kera twateye sisiteme yo gukora ibikorwa rusange ubu ni ukuvuga yuko kare twagira turagira amapedof akaza amantrepise bigateba ubu dufashe umugambi yuko twebwe na bene gihugu ibyo dushoboye kwambaye kuko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare
ibitigi nyifata k'ibanza byatanzwe n'umushikiranganji bujejwe umutekano byerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akabaye hasize ubuzima eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tukiri mu Burundi abanyagihugu bamaze gupimwa ikiza cha COVID-19 kuva umuntu wa mbere abonetse haraheze umwaka barenga 200,000 leta itangaza ko muri abo abasanganywe umugera ni 2,616,000 192 bakiri ku miti nayo abapimwe bagasanganywa iyo ndwara hanyuma bakitaba imana ni 6 Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire yatunga Imana ari mu Rwanda.
Umushikiranganji Tade Ndikumana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko kugwanya ico kiza hakiriho intambamye amenyesha ko hakiri abantu batipimisha bikanashika bagapfira muhira.
Birababaje rero umuntu ashobe kwitaba Imana ari muhira atigeze aja kwipimisha. Ibitigiri dutanga n'umuntu aje akipimisha tukamenya ko gwaye yandi umugera wa coronavirus tukamuvura ariko bikagorana akitaba Imana uyu rero batashije kujya kwipimisha kandi atamahera ariha bica bitugora cyo bituma twavuze yuko tumaze kubona ko hari abantu bitwa ko twize baguma muhira bakaza batevye ugasanga biragoranye.
Avuga ko abantu bize bari bakwiye kubera karurira abandi, asaba ko kwivura abantu bigira indahiro.
Ahanini rero twebwe icyo dusaba abantu bize na cyane cyane, turamaze kubona ahantu henshi ari amasona, abantu bamaze kurenza imyaka 55 usanga ariko bariyubikira ibyo yabitabira akabwira ati niyubikiriye irakira. Twe tubasaba yuko mu byubahiro byabo boja kwipimisha kujya bene igihugu basanzwe bagira, basanze batagwaye coronavirus bakaja kwiyubikira ari grippe isanzwe mikaratusi yo bafashe, mugabo basanze bagwaye coronavirus tukabaha umuti dusanze dutanga kuko turamaze kubona yuko ukiza. Abantu nibareke kumva yuko kujyanye n'icyubahiro mukuru w'icyacu cy'u Burundi aguma bivuga. Coronavirus ni indwara ifata umukuru n'umuto, rero nta kuntu leta yoshiraho uburyo kugufasha bene igihugu kugira bashobore kwipimisha hakiri kare babonye ibimenyetso hanyuma hagira ubupfira muhira atigeze yipimisha.
Ku kibazo kijyanye n'ibiturire mu bajejwe gutanga ibyemezo ko bapimwe, muganga Tade Ndikumana ntabihakana, amenyesha ko hari n'abamaze gufatwa. Arahumuriza rero abafata ingendo baba barondera izo mpapuro ko icyo kibazo bamaze kugitorera umuti.
Ubu rero tugiye kubyorosha kurusha kuko ubu imigambi tugiye gushiraho nuko umuntu azofata indege tuzobishira muri logiciel ku buryo afise urugendo yandika izina ryiwe umwidondoro wiwe muri telefone yiwe ikaca byinjira muri logiciel ku buryo acaronka randevu akagenda kwipimisha muri NSP azafise randevu hanyuma certificat yiwe isohokera mu mashini ikamushikira muri email cyangwa ku telefone akacashora kuyerekana. Muramaze kubona iburaya ashitse hajya basoma yuko ari yave agashora kuyerekana yuko ayifise atarinze kuja kuyitora. Ibyo bizoca bifasha kugira ngo iyo myidogo yari hari ihave.
Ku bijanye n'urukingo ruriko ruratangwa mu bihugu bitandukanye harimo n'ibibanyi by'u Burundi, umushikiranganji w'amagara y'abantu yamenyesheje ko u Burundi butanse urukingo ariko ko bwahisemwo kubangira kugira bazofata ingingo atantambamye zigihari mu bijanye n'urukingo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umunyarwanda aba mu gisagara cha Abu Dhabi muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Marcelin Mutuyimana, aherutse gusohora igitabo cy'amasanamu yise Declaration of Umoja, ubumwe bwa Afrika, afise intumbero yo kumvikanisha ko akarere ka Afrika koba nk'igihugu kimwe. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, Mutuyimana yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe, atangura amubaza ingene gucisha icyumviro ciwe mu gitabo gishushanije cyamujemwo.
Cyo mu mashusho ni ibitabo nakunze cyane gusoma cyane cyane nkiri umwana mutoya, nkiri umuteenager no mu gukura. Ubwo nasomye byinshi, hari ibitabo bimenyerewe cyane bya za Tintin, abana benshi barabikunda, ariko njyewe numvaga nshaka ibitabo bivuga cyane cyane kuri Afurika. Nkiri umwana mutoya, papa yakundaga kunzanira ibitabo byitwa Kwaku, byabaga birimo inkuru z'Abanyafurika by'abana by'amashusho, byari ibitabo byiza cyane. Ubwo ariko mu gukunda ibyo bitabo bishushanyije byitwa Bande Destine, ubwo nagiye ngeraho nkabona n'ibitabo by'abantu bakuru, atari ibitabo bya bindi by'abana gusa, ahubwo hari za Bande Destine, ubona ziba zirimo stories ziri realistic, izo stories bigeraho bakanazishira muri za movies zigasohoka mu mafilimi. Hari nk'umugabo w'umubirigi witwa Jean Van Ham yagiye asohora za bande dessinée ziryoshye cyane ku buryo mbese atari abatari nk'iz'abana, ari stories z'abantu adulte. Ubwo nanjye byageze aho igitekerezo kinzamo kubera yuko nasanzwe mfite umutwaro wo kubona Afurika izamuka, cyane cyane yuko nanyuze mu bihugu byinshi bya Afurika, narabitembeye ndabireba, noneho ngera muri Amerika nsura Iburaya nsura Aziya, noneho buriye nkabona Afurika twe turi inyuma mu bintu byinshi, nkabona mbese meze nkaho nta hope. Noneho ndavuga nti kwandika igitabo nk'iki kivuga uburyo Afurika ishobora kuba imwe ikaba great, ikaba igakomera, ikamera nk'ibindi bihugu bikomeye, ikaba first world continent.
Ku gace gato cyane k'igitabo nabonye, hari aho wowe ubwawe wibaza niba umoja ishoboka cyangwa se idashoboka. Kuba wibaza gutyo ntabwo biguca intege ubwawe uvuga uti wenda ibintu ndimo ntabwo bizashoboka?
Ya, mu by'ukuri mbere yuko nasubiza, reka mvuge umoja bisobanura unity, bisobanura ubumwe mu gitwaire. So igitabo nakise umoja ni seri y'ibitabo byinshi, ariko icya mbere natangiyeho umoja. Rero navuga ko ibihugu bya Afurika buri hamwe bigakora federation umoja cyangwa umoja federation, ariko nkuko nagiye mbyimagina nabonaga hari senariyo yuko hari abantu bamwe na bamwe batakwifuza ko ibyo bintu biba. Abo bantu rero nabashyize mu nzego ebyiri, hari abanyafurika b'ubwabo bari mu gihugu, abanyafurika wenda bari mu bihugu birimo corruption, babasha bafite
corruption. Ubwo ni ruswa
cyangwa gucunga ubutunzi bw'igihugu nabi, cyangwa nk'abari muri position, bari mu myanya y'ubutegetsi, bari mu myanya za privilege, hari ukuntu bumva yuko shanjoma iramutse ibaye batakaza ayo mahirwe bari bafite. Abo rero numva yuko bashobora kuba bamwe mu mbogamizi zo gutuma Afurika itera imbere. Noneho waba mu rwego rwa kabiri ni abanyamahanga bampatse ibihugu basanzwe bakorana n'ubundi nabo twakwita elite wowe iwacu muri Afurika, bakorana mu gushyira hamwe mu buryo bituma bibagirira inyungu bombi, ariko ugasanga umuturage wo hasi, ugasanga igihugu ubwacyo ntabwo kibashe kudevelopa cyangwa kikidevelopa mu buryo bufasha nyine abo bantu, ariko wa muturage wo hasi akaba atabasha kubona imbuto iyo development. Mu gitabo rero nanditse hari intambara ituma, nubwo iki gihugu cyari cyavutse umoja federation, hari intambara igomba kurwanywa kugira ngo iyo umoja ikomeze ibeho.
None aho ngaho uvuga ko ibihugu bimwe bibamo ruswa, ibindi bikaba bikigendera mu kwaha kwa bamanze ibihugu, wumva umugambi wawe wo gutuma umoja federation ibaho uzagerwaho gute?
Mu by'ukuri iyo urebye usanga abanyafurika bose, hafi ya bose bifuza iyo unity. Cyane nk'abanyafurika wenda nkatwe twabaye mu bihugu byacu tukiri batoya, tukajya mu mahanga, tukabona amahanga uko ameze, tukabona ukuntu bateye imbere, tukabona ukuntu bakora. Nabwo muri Amerika y'imyaka 14 imizenguruka yose mbona za leta zaho uko zimeze, mbona ukuntu bakora i Burayi naho nahagenze inshuro nyinshi, mva mu gihugu njya mu kindi, ubona ukuntu bateye imbere. Noneho ariko wagira iwacu muri Afurika ugasanga turacyari inyuma mu bintu byinshi, no mu myumvire yacu no mu kiso. Ariko wareba nko mu rubyiruko samaho, ugasanga urubyiruko rufite icyo nakwita aspiration, rufite inyota yuko twajya hamwe, ufite inyota yuko twagira ibintu dukora tube hamwe, reka natwe twiteze imbere. Igitabo rero numva cyaba nyine nka inspiration yo kumvisha abantu ko ibintu birashoboka, yo kumvisha abayobaje n'urwo rubyiruko ko ibintu bishoboka. Nta nubwo ari abajene cyangwa urubyiruko gusa, ahubwo ni n'abakuru ukumva yuko bakeneye kudufasha muri hunger and thirst, muri inyota dufite yo kugira ngo twishyire hamwe kugira ngo twiteze imbere.
None igitabo cyawe kiboneka gute?
Ubu ngubu igitabo ushobora kukibona kuri amazone.com, ukiye kuri amazone.com ukandikamo izina ryanjye Marcelin Mutuyimana umoja, igitabo gihita kibona. Ushobora kukibona ari ebook kuri Kindle, ukaba wagisoma kuri iyo electronic device. Ushobora kucyoderinga kikaza ari hard copy.
Urakoze cyane Marcelin kuri kino kiganiro tugiranye.
Radio ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe. Kugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.